Nā, kei te mā nuka tonu te premier ki tā reipa whakatau I ngā whakapae mo te tai tō kaitanga o tētahi o ngā kaimahi o te rōpū. E kura tō puni ana a reipa me te ki ake kāre rātau I mōhio mō ngā whakapae nei. Hei tā Jacinda Ardern, ka rihaina te prehitini o te rōpū a Nigel Haworth. Mena ka kitea e te hunga e whakatewhatewha ana I tēnei take nei I he I haparānei te rōpū reipa.
He's claimed to me that he will do the right thing based on what the QC report tells us. And so my assumption is yes, that if he finds that there is wrongdoing on his part, that he will act on that.
E karawhiu ana te kaiārahi tuarua ia nā hinara I te rōpū reipa, hei tāna ka whakapā atu ia ki te pā rūrenga o tēnei tū āhuatanga kia whitekina te pono e tamanui te rā.
And then to be told, even now, even today, that they haven't gone forward and they haven't actually had the courage to sit there and tell people what is an incredibly horrific personal details about what happened to them is absolutely appalling and the worst victim-led response I've ever seen.
Hei tā te premier, mai rāno I te tuaono o here turi kōka, kāre anō te pārurenga kia whakamahi I tāna kāri, e uru ai ia ki tōna wāhi mahi I te whare pāremata.